Bana Steve.
Hmm.
Gimoro taga serious.
Gimane?
Gimoro taga.
Hmm.
Ni jama moro ka.
Hmm.
Jama ne mokuongo na chako yombe gi primary.
Uh-huh.
Primary na yombe ma serious.
Hmm.
Iudo ka e number di. E number di.
Number 1.
Number 1 no mano number ne mano ywago goro. Ne number di. Ne number 1. To ana bedo number 50. To ne mayombe go. Ayombe gi di.
49.
49 te. Kadhi e secondary. Jama no ne bedo gi B minus.
Hmm.
Kata B plus. Jomoko B plus.
Hmm.
To ana bedo gi. Abedo gi Z plus. Kata Z minus.
Hmm.
To pudi yudo ka sani. Jama ne riembo gari.
Hmm.
To nayombe malich.
Hmm.
Nayombe.
Hmm.
Nayombe. Hmm. Sani riembo gari.
Hmm.
Kora team nang. Alahumunga.
Alahumunga. Sirikal.
Sirikal.